Brinton Murundi mwazindukanye igikogwa uno munsi twomenye ico gikogwa mwazindukanye carico
mu majambo make uno munsi twari turamutse dukoranya abamenyesha makuru b'inkino kugira ngo dufashanye gutahura urukino rwa badminton Air badminton na para badminton na cyane cyane mu bijanye no gutanga makuru ku mahiganwa y'izo nkino mvuzizo nkino nizi ni iyo mici tatatu mugabo yose ihurikiye muri badminton nuko rero nico gikorwa twaramutse dutunganya uno munsi kandi twizigiye yuko abamenyesha makuru baje muri kino gikorwa bagiye bumvise neza ingene inkino zacu zikinwa zikinwa gute zikinwa nabande bakinira hehe abakina bari hehe mu gihugu ibyo nibaza ko ari bibazo bimwe bimwe twogira tuti bagiye baronkeye inyishu bikazotuma mu misiza mu gitso twateguye amahiganwa kuko twimirije amahiganwa yo ku rwego rw'igihugu hamwe n'amahiganwa ya Air Badminton azobera hanze tukizigira yuko ayo mahiganwa bazo yatanga kwa makuru bumva neza ivyari byo
ego mbega ni ibintu bigiye kuzoba
twabamenyesha yuko badminton mu Burundi irakinwa kandi maze igihe kinini ikinwa kuko ishyirahamwe ryemerewe kuva mu 2005 ni ukuvuga ko ririho amahiganwa araba mbere wanashima twagira tuti ko turagira uko dushoboye kose kugira ngo urukino rukwire hagati mu gihugu ngira ngo no mu gace ka nyuma kari kure twagira tuti kari kure naho nyine bazi bakine badminton aho rero tukaba turiko turakwiragiza ibibuga mu ntara zitandukanye tukaba turiko turagerageza kwigisha bigisha bigisha ibyo kunonora imitsi mu mashure yisumbuye kugira ngo baze bigisha urugwiro rukino rwa badminton mu mashure baherereyemo ivyo nivyo twe turakora hanyuma twamenyesha rero uko izo nkino zihari hanyuma Air Badminton yoyo ni badminton nyene mugabo ikinirwa mu muyaga nukuvuga hanze nukuvuga ko urashobora gukinira hanze no mwibarabara bokina kuri bi ku nkengera z'ikiyaga aho bita kuri beach bagakina ufise gazon arakina mbere tukaba tuzi ko abantu benshi aha mu gihugu barakina badminton bakiniye mu mpangu zabo benshi abatari bakikwivyo turabizi nyiyo rero baba ariko barakina Air Badminton kubera ko bakina hanze gusa badminton na Air Badminton biratandukanira no kubwaguke no burebure bw'ikibuga aho biratandukaniraho hanyuma ikijanye na para badminton nayo murumva para no kuvuga abagendana ubumuga ni badminton ikinwa n'abasanzwe bagendana ubumuga niyo nyene iriho turafise abakinyi bakina ntibaraba benshi cyane mugabo bariho bararenga nka 10 murumva ko atari benshi mugabo abo bakinyi bakaba ari abakinyi bemewe no kugwego mpuza makungu kuko baramaze kujya mu mahiganwa mpuza makungu ivyo bisigura rero yuko izo nkino nko kubimbajije zose zikinwa ukuri kwamye mu gihugu
ego inkino za badminton iyo ari nk'imigwi iserukira bihugu ni inkino zisabwa yuko mu migwi hategereza kuba harimo abakobwa canke abafasoni mbega mu Burundi badminton hari abakobwa canke abadamu benshi bayikina ku buryo muserutse mwama mu bafisiye mugiye mu makungu
umva twaho ni hamwe twagira karahara mu Rwanda ntibacura natwe muri badminton n'urukino nushaka gukwiza umugwi iserukira gihugu atabigeme barimo ivyo ntibishoboka ntubu ari umugwi serukira gihugu ukwiye naho ntiba nta nihiganwa bojamwe aho rero bigasigura yuko abo bakinyi bateza kuba bahari kandi bariho bariho gusa icyo tumaze kubona kubijanye nabigeme nuko harya bigeme baheba urukino hakiri kare haba imvo nyinshi zituma baheba barakina gushika ku myaka ya imyaka ya 17 ageze mu myaka 17 amaze kurengana 17 asanga benshi baraheba ntituzi gituma baheba mugabo harimo abatari bake muri abo babandanya baca bafasha haba mu kumenyereza canke mu bindi hanyuma n'abandi nabo bagakwega abandi bagakina abigeme bariho naho batari ku rugero twagira tuti twipfuza mugabo bariho kuko ntibikunda ko dukina batarimwe kuko murazi ko hari ico twita double mixte ni ukuvuga babiri babana badasangiye igitsina abo bati uwo muguteza kuba urimwo nabo rero barimwo baraboneka bagakina ibyo muzobibonera neza na neza mu mahigano twimirije niyo muzobona ngene iyo mice yose ikinugo rukino rwa badminton
yego mbega murafise abafatanye bikogwa babashigikira hambavu ya ministere y'inkino seno ambasade yashine twabonye bafasha hoba hari abandi bantu bafatanye bikogwa mbega nimba badahari abandi muhamagara ikibwira bashobora kubashigikira munatubwira n'ikibanza badminton y'u Burundi ifise mu karere
ego twabimenyesha yuko kuko ikibazo kirimo bibiri ubwa mbere na mbere ibijanye n'abadushigikira badufata mu mugongo kugira ngo duteze imbere urukino novuga ko aba mbere batanguye kwikubita gashi mu kudushigikira gutunganya ibikorwa bimwe bimwe ni Badminton World Federation ni ishyirahamwe mpuzamakungu rya badminton no bamenyesha ko n'uru ruganda kugira rushoboke baterera agacumu k'ubumwe abandi badushigikira ni BCA Badminton Confederation of Africa ugwego rujejwe badminton kuri muri Afrika hanyuma rero abandi twagira tuti dukora ndimi badushigikira ni ubushikiranganje bw'inkino nkuko babivuze hamwe na Comité National Olympique abo baradushigikira kugira ngo durangure ibikorwa bimwe bimwe murazi ko gutunganya ibikorwa byishyira hamwe nkiri rikwiye nko mu ntara zose z'igihugu atari ibintu byoroshye nta muntu yovuga ngo wenyine kugatwikiwe ngo yovyifasha ngo bigakunda ni nacyo gituma aha twanatunganije runo ruganda kugira ngo namwe mudufashe kugira ngo rukino rumenyekane cyane hanyuma barukina babe benshi kuko hajya bagira bati nta utera icumu mu icumi cyangwa ugasanga ngo usanga nyine nyakamwe inyaga imwe nyene mugabo urukino rukinwa na benshi muri abo benshi niho havamo ingufu zituma ugo rukino rukomera rugakwira igihugu cyose hanyuma rukinwe na benshi rugatera imbere n'abarukina bagatera imbere umva nuko rero niko twira tuti abadushikira mwabumvise hanyuma kanogira nti ikibanza dufite mu karere nuko murazi akarere turimo harimo Uganda akabamo Kenya akabamo Tanzania akabamo Rwanda n'u Burundi twabamenyesha ko gushika muri uno mwanya atari Uganda yo iri imbere cyane na Kenya yikurikira ikibanza kindi ni rwacu Tanzania turayirusha n'u Rwanda turarurusha dufatiye ku mahiganwa tumaze kujamwa kuko mu Rwanda hoho badminton iri kwiratangura buke buke none abamenyesha yuko abakinyi bacu benshi boba barahungiye ibibazo byabaye mu gihugu mu 2015 bakabihungira mu Rwanda nibo bagiye gutanguza badminton mu Rwanda uburo nayo iri kwiraza buke buke murumva yuko hajya bakunda kugira ati inyundira kura ntisumbye yayujuje biragoye kugira ngo bace batuje imbere muri kano kanya kandi bavutse kubera ari twe twabateye intege
munyigisho mwadushikirije matubwiye imigambi itari mike mwemereje kugira niyi
imigambi nugira ati nyamukuru muri kano kanya twimirije gushira mu ngiro ijanye no guteza imbere urukino rwa badminton ku rwego rw'igihugu ivyo rero inzira ya mbere tugiye kubanza gukorera ko cyane muri kino gihe ni gukwiza badminton mu mashure twihaye ihangiro rero ry'uko gushika mu mpera z'ibihumbi 2024 tuzoba tumaze kwigisha ku rwego rw'igihugu abamenyereza abajya abigisha bigisha iby'inkino mu mashure bashiki jana bisigura ko azoba ari n'amashuri jana nyene akinunwamwo ugo rukino tukaba twihaye ihangiro ko muri ayo mashuri jana n'imiburiburi abakina bazoba bashika ibihumbi icumi aho bisigura yuko muri ayo mashuri nyene tuzoba twubatse twacapye ibibuga biri n'imiburiburi amajana abiri ni ukuvuga ibibuga bibiri ku ishuri rimwe rimwe ryose aho rero tukagira tuti dusaba ko abo dushikira badubandanye badushigikira aho dufise umuhango wishyiramwe mpuzamakungu uriko ryatwemere yuko mu gihe twogira umugambi bo dushigikira tukawushyira mu ngiro turizigiye yuko bazo dushigikira tukabishyira mu ngiro icyo nico no vuga kandi turizigiye yuko ivyo bizokunda bikaja mu ngiro hanyuma ikindi nacyo nuko namashira hamwe nugira nti ama club nayo nyene sikuvuga ko azobahagaze kuvuka azobandanya avuka yemererwa mu ishyirahamwe ryacu rya badminton kugira abakina urukino babe benshi urukino rukinwe mu gihugu cyose
Ego mu guheraheza preza umuntu afatiye nko gukina ngo umupira w'amaguru nimba rukundo cyane cyane rukinwa cyane kubera rukino umuntu ashobora gukinira ahari ho hose mwibarabara hageze mbega badminton bimeze gute ku bintu bijyanye n'ibibuga n'urukino umuntu ashobora gukinira ahari ho hose cyane ibibuga byanyu bisaba gutegurwa
naho rero twavuze yuko dufatiye kuri air badminton iyo badminton ikinirwa mu muyaga niyo rero ushobora gukinira ahari ho hose ucunganwa gusa n'akayaga katari kenshi ugakina ushakiye mwibarabara urashobora gukina muri gazon ugakina kuri beach mu musenyi ugakina ahari kibuga cya basket cyangwa cya volley ugakina aho bishoboka hose ugakina mushobora kuduhana hana aho muri hose mugahana hana mugakina mugashuha mukanonora imitsi urukino rwa badminton rero kandi ntitwivyibagire benshi barashobora kuvyirengagiza bakibaza ngo n'urukino ngo rutaruhisha n'urukino rusaba runonora umubiri wose rukagorora emwe ruranyorosha niyo twavuga mu giswahili hamwe ngira ngo wakinye badminton ushobora kuvyuka wumva ko imitsi yose yakoze yakororotse
murakoze cyane.